Uyizunjani top 10?
Yo, I tight kakhulu my king, I tight kakhulu ndiyabona noku yabophela apha. Yabophela.
Kumele ubophelayo baya send music kanti ke unga email lapha sethembedoyisa@yahoo.com mufuna ingoma yakho ingene lapha ku top 10 bese ke uyaphuthuma yona ka ipage Back to Basics Hip Hop Experience. Yeah, Back to Basics Hip Hop Experience ufike lapha ya ulike ipage bese ke uyalinda ke ukuthi ingoma yakho idlale ngoba ke awuthi uyithumela ibe idlala
uyalinda idlala kwa namhlanje.
Hayi uyalinda nje isikhashana phela futhi uyabaza abantu ngisendile ingoma yami manje idlala nini
ten ingadlali
ingoma yami ndiyazi ndiyazi
abaculi baningi kakhulu. So yeah, asindlalele le ngoma le ndikhanyisele.
The song ndikhanyiseleni kuyo
ndikhanyiseleni.
Yeah, ndikhanyiseleni kuyo ndihamba no Rowley as umuntu omnyama ke bra. Si singabantu sihleli nje sinothixo bethu thina njengabantu abamnyama yabo. Andifuna ukuthetha ngabanye othixo, ngizothetha ngothixo bethu abamele kusikhanyisela, which is okhokho. I'm talking about abantu abangasekhoyo yabo. So whereby xa kunzima we have to ba siyahambe siyonqula kubantu abadala, sichisa impepho kweminye imizi, kuchiswa impepho, kuxoxwa emaxhantini, yonke loo nto leyo. So xa ndisithi ndikhanyiseleni ndithetha namakhwetshube, ndithetha neziduko zonke iziduko ezindingqongileyo.
Okay, yeah. Asimele sihlale ke yona nje sibone ukuthi
ndikhanyiseleni. I'm with uRowley usekhetha. Yeah.
He has a light here now. He bantwa badala. Kudala sihlabe sibhokwe sikhale buhlathi kuthiwa livumile isici ngakhala lebhokwe lisuzi likhaya. Nashoni makhekwa kwaxhanga zingxaki emaxeni ndixakathisiwa ndiboni nekhaya. Ndikhanyiseleni.
Ngadlali kwa love song mosapho.
Mama, daddy,
for me, Kunzima, I can persevere. Now I'm ready to go up there. Don't pull on your wheel, I just need a chance. Show me the way, I can't understand. You got the directions, so give me the
hand.
Cool it like there, when cool it like back, then cool it like check, man. When I think about it, I can't
check. I'm going to check.